Machiegni, janeno mar LTN, sani kamora mora ma intiere, arwaki mar mondo mi iwin chenro mar nondro mar oboke nyinga en Nick Okello. Ben machiegni kaluwore kone pinje ng'ich ahinya kamano, koth chwe, tauro mi chenro mar nondro mar oboke, wang'eni to ang'o mantiere oboke ariyo ma wantiere godo, maen oboke mar The Daily Nation, maendi wantiere go kawuono, tae wantie bende kod oboke machielo mar The Standard. Abo chako kod oboke niendi mar The Standard. Wach mantie kaendi maduong' en ni now MPs meet on poll reforms. Mano endo e wach mantiere. Koro jo od bura romo e weche go mag kelo lokruok e weche kata e migao mochung' ne weche mag yiero. Maendi en wach mantiere kanyo, breaking the stalemate, the National Assembly and Senate joint sitting to review national electoral laws and propose changes ahead of general elections. Giboromo mar mondo mi ging'e ni to koro ang'o giri minyalo loki e chike go eko mag yiero, kaka ing'eyo ni osebedo ka nitiere weche mang'eny ahinya kaluwore gi weche mag yiero. Jacob Juma mancha ne otho apoya nono iwacho ni new twist in Juma murder probe as spent cartridges found. Koro maginago eko mancha nochiele godo sani koro oyude kama nothoye, koro mano endo koro brokelo timo nonro machielo manyien. Kang'iyo to bokenyindi mar adek en ni kuom jogo eko mancha ne okonyo ahinya e masira noendo mancha notimre Huruma, sani koro oket tipogi kaendi mar mondo inyalo neno gin to gin ng'ano giri manotelo ne weche go eko mag temo konyo oganda sache ma koro ot nosienyre kodgi estate ma Huruma e boma ma Nairobi kae. Bende komachielo en mana ni koro sani endi ito bugendi mar ang'wen, Parliament Committee 6 way forward on poll commissioners. Mano endo en wach mantiere, koro en wach manyala wach ni en gima koro ibro twagie. Mano endo en wach maber. Ka ang'iyo wach mantiere kaendi machielo en ni Jubilee divided over bid to counter demos. Jubilee konyo dwa mar mondo mi koro gibende gior jogi odhi achiel kachiel e wang' apeyini mar mondo mi ong'any sama jokod bende ng'anyo. Kata kamano endo, Charles Nyachae manyicha ne jakom maduelno endo mane ng'iyo ratiro mar weche mag pend chike nowacho ni IEBC kokadho kuom commissioners mage go eko nyaka gwe tao nikech onge jo Kenya onge kodaka iye kodgi. Mano nitiere ite mar ang'wen. Kabiro ito boke nindi mara uchel en ni mysterious murder of Jacob Juma raises more queries and theories. En koro kumsani ndi tho mar Jacob Juma sani koro semuna kitu penjo mangenya ahinya tae bende rigwechi bende mamoko oku winjire kato kinyali ngeti ya ndigeyo mabere koro medumu na bedo ni ngenye. Bende ito boke ni mara birio en ni Senator Wetangula promises to name Juma's killers during burial. Sani Wetangula no singo ni ching maibro yikumu Jacob Juma on the land of ayanga jogo yeko mane onego Juma kana wacho nyoro ni Juma nonyisi ni Juma gima duwa nige omiyo koro odhe lando achiel kachiel ote obo itu marono ojini tukoro Wetangula bola ndo ningano giri mane onego Juma. Bende ito bokini mara bire kuni mna businessman fought many fierce legal battles. Magiki kaendi nitiere tipo mag jogo eko mane Juma ne yware godo e doho kinde ka kinde. En jago mano ero yuaruok mang'eny ahinya e weche mag doho. Ka adhi kamano ito bokeni mar aboro en ni Ruto extends olive branch to governor. Sani koro Isaac Ruto kod William Ruto chal ni dwa maro mondo mi owinjre ka koro William Ruto nyodhi monyise ni mondo giti kamoro achiel maonge weche mang'eny kata mag yuaruok. Mane wach mantiere kaendi, Deputy President William Ruto has reached out to Bomet Governor Isaac Ruto, his former bosom friend turned political foe in Rift Valley. Mano endo e wach mantiere kanyo. Koro ka wadhi nyime, an Imperial Bank owners linked to shell farms in overseas tax havens. Magi kigin jodito mag Imperial Bank mano luar chande sani gin bende ne gintiere kod account madongo donga nyama nige pesa mang'eny e pinje maoko mo Kenya kai. Magote nyalo somo ite mara par gariyo ka to ano ka koro Waititu kod Kabogo pod yware. Waititu kwe ni Kabogo onge kod akosimbo mar degree omiyo kwenye beno bedo governor. Koro kanyan joge yware yware kumachala nadi. MPC's governor has no evidence that he attended any O-level course that waived the A-level requirement. Ni koro Kabogo na okotimo O-level mora mwara kata class apar gariyo to enigi certificate ma class apar kod angwen magi yuchi mantiri kaindi ngini chwa nenti A-level gi O-level. Ka ang'iyo ka indi makopo pa josomo kod jondiko e mantiere ka mang'eny ka nitie oboke malang' ma indi iluongo ni weddings ma mar aruse. Jogo eko motimo arus te inyalo keto ka indi eno kadhano keto tipo gi ka malich ahinya mag jogo eko manotimo arus. Magi te nitie joma engaged, joma koro eko timo arus, joma koro eka dwa time, magi weche ma inyalo neno ito oboke indi mar 17. Jie kaka ji dwa dak, kaka ji dwa herre, magi te nitie ka. abire counties racho nje counties kaindi kanye chel kachel ngene counties mantie Nyanza kaka manta nyisi ni antire kwa doboke kaya malang mar Wednesday life mindi wach mantire kanyo chel kachel kawa nyo ihie wakapare ni nitie counties kabuno mga Nyanza ma nitire oboke ni temo baya wanga kwa ni kikocha okaneno ano kani tire Migori ka wadhie gwenge mag Migori wach mantie ka ni mobile ID registration yet to kick off and nindi the mobile identity card registration launched 2 weeks ago by interior principal secretary Karanja Kibicho is yet to fully take off maindi and ka upande yono endo mar ka upande minyalo kel ni go kamora mora kama intire moko chuni koro nyakidhika ma upande no emantie nago wach mantie kanyo. Head teachers want roll out of computer program delayed. Sani kormego ngima Kisumu jo puonjego kuma dito mukata headmasters wacho ni weche ma computer kande koro mondo mi oketgi e mos nikech poge kare mar mondo mi girok computer gi mondo mi gikony nyithindo kodgi omiyo tere wacho ni endo mos. MCS want two officers probably over 55 million mind ego ngima Homa Bay mago nyalo somo kanyo achiel kachiel ka dhi koro nyaka weche mag tuke ang'iane ntang mantiere weche mag tuke standard ka. Rio Olympics target Florence lead pursuit of winning a elusive marathon win. Sani kwa magi ju marathon mag Kenya. Florence Kiplagat gini nitire kanya. Mago wangu kelini achiel kachiele wecheo magtuke. Ma an aimang na kelini. Kuro ka atiko kodobo kenindi. Mara the standard eni kan black cats claw Everton. Allardyce tell Sunderland to complete great escape. Sani kwa gini Sunderland kuro kwa loyo team mara Everton ching. Mara odira ni kichuke mugi kitugo. Odira ni indi mag English Premier League. So, gibro bet ni koro gitony o gidhilum. The Daily Nation. 10 questions for the police on fall murder. Maindi eno wachima Jacob Juma. Kendo wachima chile mantie kaini AIDS is number one killer of Kenyan children. Sa ni koro tuichigwe ko mag ayaki gin magi kelo thoge. Manganya hinya ne jogwe ko mapolitindo kata nyithindo e pinyi mar Kenya. Nani ndo eno ndro kakako ndro uguli. Kawadhi nime kodi na wach mar kaka rowere tho kod weche go eko mag ayaki. Raila now calls for IBC talks, demo still on. Raila giri nyoro nyo wacho ni koro giye mar mondo mi gilos kod piny owacho kata kamano endo ng'anyo pod dhi nyime. Ruto reached out to governor ma wasewacho kaka Ruto kod governor nye otemo mondo giwinjre maendi en Governor Mabomet, Isaac Ruto, nyegirumo kod William Ruto. Ingini sabiru kage yuware magira hinya. Bende kumachilo yani Kenya accounted for Eurobond, IMF. IMF wajwa ni pinyi Kenya, ni ugolo kwa na mabere kaka negitiyo kwa daka wamenda mari Eurobond. Mane wachwa nitire kanyo. Kangi ito buke mara uchil crime scene queries over Juma's shooting. En ni kuribro ngia hinya nito siji makoro ne inego Juma kamano nege nuendo. Niti penye wangi hinya mune vini kuropore edu woko. Kata kamano nuendo pori dinyime, wiche giteburu woka chile kachiel. Ka wangiyo kaka wadhi nyime ka hindi bende podi en ni waitito kod kawogo po wajyo yuware wach my degree. Ka angi wichi magrarita kwe ite marapara ka hindi wachire ni Operation Linda Bonny bears fruits as peace returns. En ni korosa ni hindi maindi luwe njimane otere gwing magboni kucha masa ni wachire ni koro osekelo nyalo kato se nyayo bindu limbe mangenya hinya. Lamu County residents sing praises of security agents who have liberated them from Al-Shabaab militants. Maindi Boni Forest mantire gwenge mag Lamu kocha. Ka angiyo wache mamo kumantire ka indi ene ite mapagari Sonko to sue as faulty buildings set to be spared. Maindi and Senator ma Nairobi Mike Sonko owacho ni obodhi e doho nikech nitiere ute moko adieri monti kama ketipone make ni koro watu machal nadi makara kidake jo kamato okober koro so Sonko owacho ni nitie ute maidwa ni mondo mi ochak owe to nchosa wache mondo mi omukgi to adieri kawo nitwacho ni mondo mi omuk ot gamechak ewe kendo onge nche ka jo Kenya oito ngima gi dhano madichop rabich en wach malich ahinya okonego bed ni iwe weche makamago. Ka ng'iyo magi pajosomo kod jondiko nitiere kaendi magi inyalo somo ite nyaka mar apar kod auchiel. Ai koro nitiere kaendi duoko mag kembe mopogore opogore aneno ka nitie counties ka kama bende koro county ma Nairobi, Kidero Nyoro nyida dhoge kod committee ma senate e weche gweko mag omenda madirom bilion 40 kod ariyo mago miwacho ni okunotimo maber e county ma Nairobi. Kabiro e gwenge ma Migori, 5 men embark on 1,000 kilometers cervical cancer mission. Maendi en ni a group of 5 men has just set out a 1,000 kilometer journey to from Migori to Mombasa on foot to raise 50 million for the treatment of at least 50 women with cervical cancer. Ma wach maber malich manade ni. Ne gintie kanyakla koda ka Governor Okoth Obado, maendi jaod Okoth Obado iluongo ni Ellen Nyoro nyini kod gi sama nyagichako wuodh nyindi achiel kachiel ka gidwa mondo mi gichop kama ginyalo choke omenda madirom million 50 mabro konyo minego eko kata nyimon mantiere kod tuo mar kansa manoendo ma omako kwa yore gi mag konyoro kata yudo nyithindo. Mago weche mantiere kanyo achiel kachiel kacha kang'iyo kendo kanyo county kendo ma Nyanza matanga cha Kamed kanyo. Mane kaka bro weyo weche mag counties go kanyo kadhi weche ma pinje ma oko. En ni polls hint at tough Clinton Trump battle mane wach mantiere en ni kosa ni endi kaluwore gi weche madhi mbele weche ma US kucha ni voters in West Virginia and Nebraska cast ballots in White House primaries today as a new poll showed presumptive nominees Hillary Clinton and Donald Trump neck to neck in three key battleground states. Mano endo wach mantiere kanyo endo eyo maber inyalo kaka entie to moro botimre ka maendi en hono nyaka we ite mar 33 kanyalo wemo kanyiso maendi. Woman has first baby at 70. Nitiere miyo moro monyuol ka en jahigni 70. Wachore ni Mr. Mohindra Singh Gill, 79, poses with his wife Jaljinda Kaur and their newly born baby at the National Fertility Center in Hiasa, India. Ms. Kaur gave birth at the age of 70. And she said she wasn't so old to become the first time mother, adding that her life was now complete. Mahono dayo ma jahigni 70 onyuolo nyathi manyien mayom kendo nigi jaode kama beja braf adhering to CAF's guidelines. Maendi wach mantiere ni sani koro timo matindo tindo bro bedo gi tich matek ahinya mar mondo mi giluwre kanyakla gi chike go kuma sani koro CAF ne ogolo. Manende wach mantie koro aparo ni ka waboye gi kanyo wadhi nyaka weche mag tuke nikech koro mudondo gin chenro mag wang' jowi gin Nagaja gin Sulwe ite ma 50 kod 5 magi kinyalo kawo mondo mi itim mondo mi koro imigo wi tich ng'eni samoro ber ka sama koro itiyo weche mag pong' agaja go to gimiyo wi bende tiyo. Ka ang'iyo weche mag tuke en ni Rooney in big fight to prove England worth. En sani koro Wayne Rooney en jatugo masani koro kong'eyo ni minyalo tuge tuke gweko mag Euro 2016 mabucha kitarika 10 dwe manyien kakoro idwani mondo mi obede okang' maber matugo. Will the resurgent three lions end 50 years of failed dreams in France? God save the Queen. Mane de wach mantiere England en achiel kuom pinje mapok obedo kod osemano kuom thuolo malach. Sunderland brought another great escape magote nitie koro kogalo kod FC Leopards koro kendo kuom gi koro owuok e rot kanje ne otamgi ni ok nyal migi omenda kod sport pesa kata kamano endo aparo ni koro sponsor no koro seyie ni koro kendo obro miyogi omenda bang ka koro giseyire weche makagi kacha club sponsor sport pesa lift fund suspension and now and vote to end hooliganism. Manende wach mantiere kajiwe maundu makaha masakasa to ber mar mondo mi weche gweko mag omenda odhi nyime e klabe gweko mag Gor. Ng'ato nyisa ni Gor seche maonge gi sponsorship kwere kwate maber adiri Gor selo tuke ni adek manyose kadho ka sponsorship no bedo suspended wakieni kuru magote kaka dhiga. Kata kama nendo onge wachi mangani maendine ni chenro mar nondro mar oboke wacha kwa rumu kendo kinyi kanyasaye omia wakindi.